y'amategeko ariko arakurikizwa igihugu gitonze neza bavuga bati muri cya gihugu gitonze neza n'uwo mukuru w'igihugu acha bwa atatonze neza uko twicaye ngaha niyo twatondesha umwe wese ku rugero ariko igihugu gihinduka paradizo nabe n'igihugu ntangorane bazosubira kugira kuko kenshi na kenshi ingorane nyinshi ziva mu bene gihugu nitwe tuzibateza twebwe indongozi kutabatunganiriza nk'uko bibereye kutabitwararika nk'uko tubisabwa n'amategeko hari itunga rusange dufise imana yadusangije yaduhaye twese ariko kenshi na kenshi usanga bitugora hariho n'itunga rusange usanga bene gihugu baraduhaye rimwe twahora dusha tuvuga ngo ujya modoka ngo ntiyashe ibyo serivisi kanaka ika yani itunga rusange ufise uburyo bwo kwiyunguruza yahawe kubera amabanga ariko arakora rijya n'itunga rusange nuco uvuga ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza baguhaye ngo nubwo wawe wenyene eka uri katunganiriza bene gihugu bose nawe nyine narabise ku burenganzira na wa mwene gihugu nawe nyine narabise ku burenganzira ibi rero byama byatugoye kenshi ugasanga ufise imodoka y'akazi uwundi mugenzi we yamubwira ati nagira simbe gutunganiriza aba ati wo ntizi imodoka ukaza vuba ariwo bigoye acavuga ngo urashyiramo igitoro agishyiremo igitoro gute we nabi cyo wasize mu bagikuye ko mwese muhamagarirwa gutunganiriza bene gihugu hari nabo bigora abandi aba administrative umwene gihugu akamubwira ati genda afise ikibazo umugwayi yararembye nagomba kumutwara kwa muganga agacamagara musitani nagomba ntizi imodoka ntwara umuntu kwa muganga musitani ukaza mumva biramugoye ngo ariko urashyiramo igitoro ashyiremo igitoro yiga nawe niyiwe ijya modoka akabenegihugu nabo ndabakunda baraciye ubwenge nawe akuneka iyo igupfanye umuhamagaye ngo ayikuraririre aca kubwira ngo urampemba none si byo none uko itamuvu wewe ayikeneye ntimuvuna nawe rero mubwiye ko ayikuraririra uca umuhemba mugabo mugihe tuzoshika yuko umwere gihugu abona kwijya ijya modoka ari yiwe n'abateza kuyibungabunga azoshayira azovuga ati naje niyiwanje na cyohora imvuna abandi ugasanga hariho ibyajejwe no kubiro amatara yirwa yako atashe ntarazimya n'amatara amazi yirwa araseseka ntamenya ko ari itunga rusange ngo bini bya leta tubikure mu mutwe ko ariho si bya leta n'ibya twese n'iby'abarundi none imana yoba yaremye iki gihugu cacu imvura igwa amezi icenda amazi atemba mu myonga no mu mitumba hirya no hino kandi ayo mazi aho yaciye ko yose ariko aratemba udahukanywa ukaja ntuje kwa muganga ibindi bihugu nta utanywa amazi ahinguwe ubwo nyine uhemukira kwa muganga nta kintu na kimwe imana itaduhaye iduha ubutaka bumera n'ubutare dufise mu kuzimu rwose yaraduhaye n'ibyo byose imana yoba yarabiduhaye kugira igihugu cy'u Burundi kizogume giteze amaboko ibindi bihugu twese dutegerezwa guhaguruka nawe igihugu cyacu nacyo gitangire gufasha ibindi bihugu nabuze uca yibaza ati mbe twofasha ibindi bihugu bigenze gute mbe bijya bidufasha byo bidufasha byagenze gute izi ngufu zose tuzisize hamwe tugashyira hamwe umutima n'inama twese tukabona ko turi bene Burundi n'umwanya muto igihugu cyacu cy'u Burundi muzokiyoberwa.